To understand my rights.
Tiparo nade koponi koponi
gigopi and gigopi and gigopi omari donge. So in this case, mo ken gogi aonge gigope.
Numi uruer.
Okuna okuna mae simu. You do gali kwe ni kata
simu noki maya simu na mi magolo line ni maya nade. Gimi maya dongi gimi kao kao kadwa ni munda mi dong na magolo line ma mi simu. Wachoni ni maya.
Ni okumakuro ni mia simu willingly.
Na mi simu dong na golo nyaka line ma mi simu midigo. Iwachoni ni maya hao.
Mi oja erane.
Eh, to no winjo beni duoko na the same day godhiambo until today. Why?
Nen karango.
Ha?
Ilikuwa when?
Nen chien dire campaign kacha chande. Nikuna ni the dish gisimu no, yore ni mag campaign. To in gisimu achiel, to tiyo gila ina achiel. Kono nidu alo simu machielo, idhi konyori godo, idhi duoko na simba no. Nyaka sani. Dong simu no tema sebe doka wacho ni wachene. In benches, I miss a go to Nami watch on watch Simeni. Kao, kare mama.
Does that qualifies you to blackmail me on social media?
Oka blackmail, ni kechonge gimoroma medo. Kata kama bireni ya bireni watch Simune ma watch. Onge gimoroma, umari nchie gima watch mpo gore gimano.
Oh, kabi bireni no, watch Simune mote erikanyo.
Onge gima watch kama chel mpo gore gi watch Simu.
Rudi winje.
O nyewe riambo ni na chaos and record. Kwanza gini ya kia, gimi ya wacha doga ni ya kia raka kuchalo. Adi timo nade. Simu ema nakao. Kana kao gige studio. Mokuongo, the word manutio kwa mokuongo ema wacho ka. Kana upo ni nakao gige studio. Samano di donyo, dakno wacho ni gige studio ya kao nyaka. Kanga tukualo TV gi stand. Kithi donyo, ti wacho ni ukualo TV na kende. Dongi wacho gi manager kuwa kaote. Kastro wacho ni yan, no keto namba ni yan, nadhi adhi nadhi luoko. Tokare kata pesa mana luoko ni kare dako mia kwa. Kechanya loparo ching mana luoke to ne chon na di ma lu, ne onge nga ja luoko ne onge nkech pesa ne onge minya mija luoko. Adhi ya luoko lew ni dabal ma luoko ot. Tonati moka mano ni kech ne nga mamiyo.
Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kukuoku wa mima tiende ni onge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokuongo, kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi, ineno.
Luo Trending Nation, ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi, kaka gitimore, kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Oh, uchiem to chiem mariek nikech be samora.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube. TikTok, Facebook, mondo yudu weche gi kamora mora maintie manakar bedo.
Kete manakai, kete manako kidua kete gatu wabru keti githuon.
Luo Trending Nation, neadiri makende.
Nyakwara mugi machiegni kendo, mai luongo ne Luo Trending Nation LTN kama kawa. Hangama kelo ni chendo gi, idenda ni umari nash, chieno je monembele, chieno mineno tombele mengo. Emingo ndo boka wibiru ngapache richo. Katinyalo wachinu mari dhako ngude ni gichake kore kubnereo topoduchu wako sitirungi. Kawuono kake neno ni endi and GTK Studios. GTK Studios magijok makuru chung okang manyime mar ensure ni gigoi picha, gitimu video, gitimu ni audio. Gin nyaka ge cyber services inyalo biro kae ndi Kayole Junction Talk Red Square tipenju GTK Studios tiyudo programs te mutenore gi gik magetimo kotenle gi engineer Jasmile kuri nyalo manyo GTK Studios kanyo kata Jasmile engineer. Wan kaka pele wachunge okang mar kela diri kendo iluongo ni the voice of the voiceless. Jok mok nyal wuoyo LTN choro duonde gi mbele. Omiyo kawuono wan gi nyako moro iluongo ni Millicent ma bende nigi complain kacha chendo kuom gik mopogore opogore. Odhi konwa ni to complain ni ang'o? Ang'o machande ahinya kanyo no endo kata ang'o motimore? Nikech wan to adieri ni wasewuok ne dala kata mamu ng'eyo ni awantu wawacha adieri. Mabende akonuga pile ni kwara emunukelo family wa e piny ka to kwaro ka bimozo ni mar nulezi
eh aonge gi ot Nairobi kaendi dobi gi jok mine mako sani ambede koro an landlord
omi umed bedo koda pod en mana LTN Luo Trending Nation ka kinge maber ni poki subscribe subscribe mondo mi sam wabiro tiyudo wa achiel kachiel umari the truth meter
Nyakora mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Neler mathoth, tudri kodwa e nembni wa magin 0711-92-74-4 kata 0770-295-62 kata 0770-68-42-45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN. Luo Trending Nation.
Nyakwara mogi wan ka indi gi Millicent. Millicent, okikuwa kikawe thuolo be imose jopeny.
Anilunga ni Millicent, Adongo.
Yeah.
Anyagema sumbi.
Millicent, nyagema sumbi. Use makubadi koso podi.
Podi.
Okay. Aneno ka iwuotho matek michopo nyaka ka endi. Ma endi luongo ni Luo Trending Nation. Ji degomb ng'eyo ni in kaka Millicent. En ang'o ma bende itimo ma kelo ni iluongo ni you do for the daily living.
Now atimo biashara online.
Yeah. Iluongo ni online business.
Eh.
Okay. Wan kaka LTN wachungi okang manyime mara neno ni ngato ka ngato yudo hakine kendo duol mukwinji waketo mondo mi owinji manyiso ni wachoro mbele ne wayudo fununu moro kaya chendo mok dagomb na wache dagomb mondo mi oya kuome ni nitiere kaka weche ok baya enya nitiere kaka ngato chapi kumoro
kamano
koro mae ma jopiny gombo ng'eyo ni Dobed ngawa.
Iluonge ni onyiti bimu.
Eh. Hey. Aninge kani wajuni onyita baro ni maybe ngatu moro muda kubatila batho. Onyiti bimu achiel koso.
Onyiti bimu achiel no.
Kuri ngini onyiti bimu mewa chone masa ni janabi. Onga mawar. Kura kiani be ingi fununu ni onga mawar.
Paka nge mamu. Nkeche uku watu drekode.
Angumu no temore muwe tuduru kijale. Ndio okwa tu record yani ukitudi kama leo
kwa huo kode lakini na block Facebook gi WhatsApp koro manari sema kwa block
real gole mabudi ili ndio ndo cha dolo goji
ndio tegi marito ntegi marito mami yapo kwa block ka
ango mno tebe lakini ango mno tebe
Newa date ga kode, koro nitie simba moro manamie ga. To simu ni nodhi onyisa ni nodonge gari moro. Koro, simu no emose kelo shida mami achopo kaya mabiro wacho wachone.
To kisa moro nodonge gari, koro ni wacho mani kose donge gari, to koro watimo, ere kako watimo, kech, gik moko to donge gari, makataan mo nena ni, box na margine, box na mar chumbi, nodonge gari. En gima winjore ni ng'ato wiye nyalo wil gi gimore ga.
Noken, nen gima winjo be ni duoko chieng'no godhiambo. Ne wawinjore kamano. Nakonye go to noduoke godhiambo chieng'no. Noko winjo be ni budho.
Okay, on my side, iwacho ni nikonye godo, noningo be noduoko godhiambo. To kotamie, owacho ni awajaber. Osiep chunya, My lovely sitat, gicho dong na mtoka.
Eno kunyisa ni managu ochuka penji. Eno linga linga nkech. No kuna niyo ditiyogo, toka gocho ni tokuna niyonge around Nairobi andala. Kore mapenje ni towach simu cha ubedo nade. Okuna ni simu na adhi mi kaduogo. Koro kano duogo, to ongesa muse gocho mwunyisa wach simu. Ani mama anyega kapenji wach simeno. Tokare masi umano selal chuth ma ok odwar nyisa lakini en gima oseng'eyo ni gini olal mok dhi yudore. Koro nokona ni many pesa mondo many na sim moro. Adhi akaw. Kona na many pesa. Manyo pesa madhi momiya simu. To ne simu marach mane ifuatilia ne simu mokwal. Koro nonyisa ni simu no imanyo. Koro duok simeno. Immediately nikech jogo manyo simeno. Nochuno maduoko simeno yake lwete. Mokaw duoko ne ng'ama nomiye. To pesa to koduoko na. Pesa to nasechiwo dhi adhiya kamano.
Dadungi samoro imbe nokikone ni pesa no imanyo. Ing'e ni niduoko simu nikech ni manyo. Kuri ng'e pesa be okikone ni jatelo duok pesa no piyo piyo imanyo.
Ano kanyise kamano.
Eka ino minetimo kocha. Noni ikone ni jatelo imbe koro duok pesa no imanyo.
Nikech nadwaro simu. Koro mano kano.
Kone ni umany moro kuro.
Eh.
Umany machia.
Koro emonyisa niya. Simu moro nitiere kami uso. Koro manya manya pesi kel. Ondo wami simu. Eh.
Samini date jadolo. Yes, sane koro mano jadolo. Inga ma date ichamo holy food.
John, oksani.
Oka puko ugine?
Oksani. Na ana next ne.
Oh. Koro, owe isa mwe uricho mwako mwondo nje lemo ne. Koso, nukungu we ruka kore kwa yudo lam.
Wan wanino remo gig last year.
Oh.
Eh, birthday ne ma last year.
E birthday ne antiere ni nena?
Na nini?
Ma bang okay, kapok noromo birthday no ne pod un achi.
Uwoya uwoya. To wach simu ni bene antiere mana iye ka.
Ah, okni nu uwoya, nu dhi mbele gera.
Eh.
Ma ching birthday cha to ne.
Utimo.
Ay, ma wan wan kaje cha to bange tunga ngani. Bwana ya yani nubet kaga moko dhe timo timi maricho.
Uya kaji utimu giri, kore ene mutimu mugiri.
Eh, poko wachaku wa neno re.
Kuro, angomu nukelo problem. Debet ni wach simu ni makuro odhi ukelo noma, wacho ni no. Kupo ni ati o Kenya mia simu tuno, manuwa were ya weko.
Simu nuto nanyise ni simu nuto nyako mia mia. Katobedo ni wanpod wan kode, tu simu nuto nyako mia. Nkech simu no, nen simu mane, nen surprise manu kere na birthday mara. Koro uon simu ni, bedwen duero simu ni. Koro enemo, enemo omedo chualo gini. To ambia duero simu cha.
Koro, gisane, iwachu ni ukiwuo gi janabi, unyija lamu.
Kwa chat Facebook, kwa chat nini WhatsApp, wawuoyo, nya gocho ni. Nikech ni poka bloke kama chelo na. Kata nyoro na uweo kode watch simu na. Nchie live moro mani wadhi. Marley DV. Tonewa wacho mana watch simu na. Moo ngado ni nchie nyako manu unjobe nyoro moko. Kata jimo kario kijende moko. Manu di nyio simu. Tomi yoto kelo na. Nchie usip na moro manyako mungeo tamba ngeye. Ni wankode kate birthday kacha. Koro kagocho ne. Gima ono wacho kacha chagi. Gima wacho. Itok tento pogure. Kore.
Alive no wacho nao?
Alive no hiye ni odhi nye usimuto chiwo ikelo na. Lakini kagocho ne, to wacho ni okonyal mio ngata ngata simu. Ene modwa ni mondo mia simu gilwete. To anoka, noka duwa romo kode.
Ato nga manu se gine goya wecha kiluoro ka manu makoro kenya kata romo goya.
Nyoni sanien, wawuwe gimoro to, yani iwa wang, iyo wang kochanbe iyo wang. Kori ngeni kia gibampachi ngato para.
Ato ngunya loromo kata manaka chief, iko ya niyati, waromo kata ka chief mawa machie gini kodu, koro uthe tu romo ka chief tu, epap maka chief no, omi simu tu imbe mie simu, ngeye ka chief gimoro kenya temore mbara.
Kacha nungado ni nonya loro na pesa. Munda dhia nyo simu. Ta confirm kode ni sima se yuda. Munda wach sime ni urumu. Wach sime ni ose ya maboro.
Koro ene ki munu kelo problem ingi uuma kupo ni ochulo simu to unyalo dhia dhia mbele.
Okwa nya dhia mbele lakini chuki mo koro onge chuki. Mkech simu ni ma kelo shida. Wanyalo uwe lakini koro onge relationship kidwa kode.
Tango munu oketho ngi uu?
Ana mwatu ni aweye.
Abwa onge, mano, mano gima onge. Achiel, inyalowe nga tona achiel okia tugo. Like, maybe otugo gira mangenyo, onge gimote mona. Iwinjo, areyo, maybe ori woji mangeny. Yeah, like, adek, maybe adwa fwenyo ni nitie kaka ng'ani tiyo koda ani magige na adwaro en make okuogi mago gik makelo ga pogruok onge ng'ama we ng'ato ni ya dhi abeda abeda kendo ay iria
iria
longi nyalo amua ni koro iria abeda abeda
kama nyaka bed gimotimore niya nyaka bede gimotimore miwacho ni ana amua awe maybe samoro wacho ni samoro en the likes maro dongo zwag like maybe oloro ngato loro pap de paga uchiel to peny ngej koro pap timore nade dinure iwacho ni
kamano an gima ne medo wang'o iya aneno ka wadhi adhia kode mbele lakini korka wach simeni to en ok owuoye anema yani anema neno ka gima wach simoni ochuna eno kane ka gima odwa kata nuwe
mano wach ni simo mono chwany
simo ko chwany wan ket kata bang simo osolal to ne podwa wuoyo dwa nisi ni kata birthday na dhi
lakini ngeni mi mora ok ni wuoyo ti nyalo wuoyo wach ni ya kata mana bang simo no ti gik man ne podwa dhe mbele gera
dong na nyisi ne wase gine kata ching birthday cha obudho ka pod nokwa meet koro ching birthday cha kaka no o invite wani wadhio to aneno ni onge tiende aleo nikech ose iluongo wa
to kare nitie siri mipando maduong momiyo nuketho
siri onge siri
wacho wach ne ma LTN wan wawacho pile pile anabire kamera tawacho ni an gimotimore na abacho ka pile iwinjo awacho ni kokomo Victor noche ya bura munuchunga bipoge duoka by the way jo angla nuchunga ga mumire ka sani ane bath papa nugula ga angla nuchunga ya ja uchuchezi awacho kama ningeno kawacho ni ngato zani upenja ni umari tango mio tindu kwa nini gine mgenye nitiere na decide tu manu miriambo nyaka birgi motimore makaso ka onge ineno kata mana ng'ato we kong'o iwinyo mani aneno ku siepna mang'ane otho siepna mang'ane otho ni ati abira bira kenda ta we
onge
no samori yudo warruok yudo warruok ma koro nyasaye ogolie kong'o
koro himbe ne yudo warruok koro onyi wanyalo wacho ni onyi jalamo ne richo koro kene yudo warruok to niwe richo en gine richo miniwe ujije la mune richo kuro kaka ni weno to gine richo mini bolo
nyambelo kama leo kata kuma wacho ni kata kati ndi waje muni ingado
lakini ti siri moro me panda dier
onge siri kupo goregi wach simu no to onge gima chela
nyaka sane iwacho ni jatelo ni bagni gi wach simu ni ende gin mikakati mage migombo ni otim mondo mi iyud simu ni and then kupo ni utamre ni okoduoko simu gisani endi nikech kijoin live to wacho ni duoko ni but talk tent to okoduoki gina
ni wang'ado niya ooro na pesa ama omit gi jo nowacho ni nitie joma onya meet go to onyiew simu to omiyo gi to kelo na direct achiel kuom gi en nyako moro na chieng baby girl mane osiepa ne giromo town to miye simu to adhi akao ire ama kijende moko ariyo okada luongo nyingi no dhi romo go to miye simu omiye simu to kelo to mano koro ka gocho ni ok owach gima nowacho kacha owacho gima opogore
samoro gombo ni urom mondo mi utim reconciliation
ng'eni ne mo kadwa okadwa ni arom kode
ichich ni unyalo
onge gima chich okadwa ni arom kode adwa ni either oorna sime nini pesa simu ama omi onyiew to mi ng'ato kelna mano
tema kura piny koro kotamore what is the next move
kotamore nyiew simu
otamore wacho ni ano kanyiew
wacho kata wacho wacho ni bwana nimie simu e mapenzi mano nera
poko wacho no dagi nyiew simu nikech oyie kata mbele ji ni odhi nyiew simu koro poka okanyal bedo gi nini mochiel poko tamore owacho ni obiro miyal yani owacho ni obiro chiwe lakini yo modwa chiwego no emo kadwa anadwa ni mondo orna pesa simu adhi akao simu town mondo a confirm kode ni simu aseyudo mondo walor wach chapter ni orum kabisa
Mok ni simu ni no kao kata ni compensate pesa moko maembe no sebedo kumi modhao.
Onge pesa mose mia onge.
Eh.
Onge pesa mose mia. Onge. Kwanza diere kono yudo kapo den chini sana. Navumilia tu. Tunavumilia kaka neno. Lakini sani ya neno kaen maber toko duwa nini. Wach simeni podo duwa manano rendre ure.
Nde kiboro moke wach maber. Ninda lumini dete no no chalo rani.
No broke. To sani ya sayo menyo niyo.
Te tulia. Ni tulia tu.
Na tulia tu.
Wache ni mbele ber.
Na nyise ni bro beno maber. Mandi sore.
Eka mbele sane.
Oke tore.
Tiwi njona adeka sani neno kode maber. Inga mono ni kode kanen e hali mapeny. Sani kore neno kat. At least chalik nyasai guwede. Ti inkori yonge gino. Manyiso ni nitie nga makoro duwa enjoy kanyo sani. Okiwi njika chapi.
Okchapa. Okchapa.
Kusunye sayo miwere margo loji penyi. Sani chaki mako ngat moruma ni dao. Yei, sapoye sanyo lo mingaro. Munaambe maka. Kata yo kano kaya. But kwa di mbele kocha. Doko yi ngeishuno nyako.
Okago loji penyi. Ana kama ntiri ansawa. Okagombu ni koro ni en maberi. Ngora duwa agombo. Chunya agombo dok kacha. Eno bela bela kama anonya sae wose gole mabora. To an gima duwara mumi upuda nyalo manye.
Simu.
Kata mumi ya biro ka simu. Onge wachimoro machielo.
Onyi tibim. Onyi jalamu. Manunga musiepa. Diko na gini kapoki biro. Dadhire. Mondo me watim chelari ya dek. But it's okay. Ise biro kuma ngata ngata neno. Nyaka ina ngeno neno. Onyi. Nyako ni yuak kai. Nene nitire kaka simbe. Ilalogo itimurigo nene to samoro wanyalo luoro biro kaluore ni upcoming moro beno biro kacha ka complain ni ne chamo pesa ni mar studio kana bire studio noko bet mabera ahinya nen dhap guok kirombo to kata kamano nuduogo timore kako timore ni koro anakwayo e niaba mar LTN to gimbi nga musiepa mabende samoro konya achiel ariyo adek ni konyako ni endi miye simu mondo gigurum nitie gik moko matindo tindo manyalo ketho ne ji profession inga masani koro sedonje waruok makopo ni gik machalo kamagi pod luwi tidhi chalo gi brocha ineno bro ma gik moko luwo mang'eny cha tingine embo lemo koro ingeni ji bro wacho ni o producers gidonje lemo to nitie gik mang'eny magi makore godo koro producers it is high time mani ingina uwe nyaka gi GTK studio kumabede ni endi okadwa ni kinye embe odonje lamo to kiano kao simbo ngato kiani gineno nyewne gari chailu ungo nango cha kamera kuna gari cha ilungu nao ine TX 2 million not TX ilungu ni Mac X kuru magi gik moko maketho profession ketha jawa in fact kuru kutingo gi ugulo gi aja udonjo kod gilemo ni kuru wala uwe lemo kono ober kaniwe gimoro kaka niwe nyako ni giricho miniweo simu inoneko kore wenego simbe kuri wenego but asawinjo notimore maber nikech in gi mikakati mag nyiewo ne simu manyien koro nyiewo ni anyiewa jok minisepango ni wacho ni nyako chilungu ne
no wacho Achieng baby girl mano osiepa
Achieng baby girl no ni Kenya ka
en Kenya ka
ukapenyu maraj ukapenyu
maraj Kenya ka edhi mia simu kogolo okosogi nene okito no eflet
Pinti ubiru ma digital. Mi yudo ni kia ngato ode kare ni kayole kai mumari odake. To ngato kiwinyo ni ati nga mumari odake ode kare ngane to ni gagine.
Niloka. Katar.
Katar. Tipo reka. Kwa hivyo ya kapenye ita Achieng baby girl ni eni Kenya ka.
Eni Kenya ka inu siepa. Koro no wacho e life. Ni ubiru miyo Achieng baby girl simu. Yani giro mu town to miye. Tadhi ya kawire. Mabe akia kata manu begi Achieng nongeyo. Kechanto puka nyise ne puka bedo shua ni en simu midhi miye ne puka kone
toka goni unyisimu
gone
ya goni unyisimu nyinga usiepa angu wachi umari todakini ipenja gimachalo kama wachakige whatsapp call mondo kupone omako to gine wawinjane kako gine mm wamanye kachiche endi lungu ni onyi 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 haya wagochone tibim mano tibim konge WhatsApp to manye normal call manya ne normal call na loro simu nikech na wane interview but koro chuno ni agol mondo manye aneno ka sabe mayo wang'o kaya chendo tibim 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 tibim
magos
lunge ni melisen donge
Hello?
Hello, ba?
Yes?
Chalade.
Bwana wali iti jaza. Hey, bwana mpeni waziri iti ya.
Hehehe, uri ita studio?
Hey, hala nyingi njongi tuwa kati bwana, kibia bia bwana.
Ana siti yeko kukimate mo kaende, ne anmana GTK studio kaende, kija smile.
Tukikeo piki basi.
Akao.
Tafiki bwana, okinyan tamu wachulo bwana.
Akao mwech, to?
Eh?
Awacho niya, nyako mora yudo kuketagi wach matek.
Nango.
Takoni niwe bidi kono to jam niya okodua romo kodi, ni Millicent.
Millicent nonukure?
No, ayude studio ka?
Millicent Adongo.
Ilungi ni Millicent Adongo? Nie, Millicent Adongo.
Kwa Millicent Adongo, nongeno seko, sonato yungamu CF na... Ongea mabelka bwana benga Millicent ndio ndio kiti lady jimba giao na magi yao na live lady dia TikTok
emo wacho ni ati ni kaka ni yude TikTok no tiye maber ni dhinyeo ni simu kogo ni dhinyeo ni simu imeo ngato tero ne kogo cho ni iloko ni bwana ngato Kenya mio simu in kore dua ene me duaro ni me simu
ndio ngien no koso wele kaka ginyan gidi to giao na nini Gia oya ona live gini ni bwana giweche marito molil malich. Hmm?
Adongo owacho ni kuri seba gesi moni ndalo mang'eny.
Bwana, teja ne nonia, in fact unajua mimi akiendelea hivyo gimabono timo. Gimabono timo mimi tata abro mana make ni kechu. Nanyi so milise ndiko poren kire any issue to milise ndonge otka milise ndenga mungu ya maber kabisa. Maana wona ngise ni mwono bi mwono wa solve na issue na ketu apart from solving issue at TikTok ende miscover advantage ya kuni attack yuindo maa connect na kakodina tumo uwe kanyo kuro eno wacho ni jine ya hezi kutana na mimi kura penye kata na benda dati mwono milisa ndike mara kwani kupata milisa ineza nishinda
okoro wacho ni ya ni en mwono miunge niye tuune gine mabayari chuki room En mana ko yudo simu no nikech en
gimo. Okanyal mie simu kako dwaro no nikech an be adwaro mondo ang'e ni jomag matiyo kode nitie ng'ama tiyo gi Millicent no. Iwinja Omari. Nitie ng'ama tiyo gi Millicent kech gik mane Millicent wacha TikTok ka hata mimi natamani sana ni anieleze ni zielewe. Iwinjo. Ndio ya Millicent no manyo le dibima gi au nakodo magi au nakodo scandal e TikTok. Magi yao scandal e TikTok magi wacho wache madongo dongo kanyo kabisa. The same ineno team moro mana neno team moro mana yao nasika no moko mana dia file ni keska. Doge maga jok manyo milise no riurego. Magi digi yao gidigi yao scandal nyatino ere nanga mapoda ko no kongea ngea kwa chwa so solo mita kuri bobet. Ango moro bedi ngato timo tango makuru bedi ngato timo because you cannot just you know wacho ni nango wacho ni na kwalo simbe.
Wacho ni you are together koro emono omi simu nene duwako na the following day koro bang the following day ino wacho ni the dala bang eto simu olale mtoka kore mie moro toke mie eto mano mono kualo chone oduwako pesa toweyo ni manyo ne moro till to date
wasega romo kaya kode bang mano
wacho ni romo kodi mugi ka birthday
A birthday. Bwana ngi mili zanendo wachi ni ya diyeri. Owe kuweke tigi miriambo manono. Wachi ni ya diyeri. Di problema emigo. Lakini blackmailing me in the name of getting money, I can arrest her. Eh, okonya ni blackmail amondo yud pesa. Tuti yoko to my enemies, jokma imanyo gisiri dis. Aya, kata manasani kakora wacho nini ya, jokma ni chaki yao nago scandal ka, I want you to produce them, nikajikin jokma na yao nganya kakesi. Omari, you understand, issue na, man, kaka jokma no yao, na cases maricho magalagala, those are the same people, manyo chako ri urego, you injo. So, she's been used. Anbe ya gombo kangeo kandu is behind it. Ineno.
Koro.
Mabe, nebe naduwaro. Bana Omari, you know very well if I want to arrest Millicent, cannot take me one day. Cannot.
Yeah.
Anna ngise, na ongama ngeo, okbe na timo nage maraj. Hakuje, akae chini, ongisa ni ha. Dipidri kanye masamura vene ne maroho. Okuwacho na ye simu. Noro na ngato nimo na mi simu. Kwani yo simu ilikuwa ni simu ya inagani. Omari kwa lipo rene kasi machali gana adi makori manyo gana.
Okokona type mare. But ngei kaluori ni maybe kindu kosebedo maber. Maybe embende koro luor. Koro wanyalo timo ni eti ibedu gipati ni. Embe ubedu gipati moro mondo miuradu together. At least engu siye penemo trust. Imbe ingi joge ni nikech.
Ne, enti, ne, no. Militant ka feel ni ha. Nang hama rati kabisa mao kanyal trust ha. Iminyo. Nise, modo chie mo feel ni uncomfortable. Omari, I really respect you.
Yeah.
Okapar kanyalo wacho ni nimondo our son's problem kopo nenga maduwaro to okanyal tiko anybody. I was for that the same piece ke samoro be okia ni jogo tiyo kode. Okia nitiere nyako moro mino ngana kian ngano baby suji na nyako kian ngano enda ndora kae. They are among the same people kanya gilula kinyako manilu ngo ni nya donu ngerega chonda kian nyari soja kian suji nyari soja. Doga gine the same people ma, ina no bwana mane duwa mako ngane mane duwa mako ngane yano. It's the same CID manen code case mari nyigo. I just decided to leave it.
Na
mwa tu nimo na pima ngo nimodaling okadwal weche mange okadwal weche mange ochak oseya live no giseya live no two times umari kwinjo gik mana joko wache live kanyo weche malil weche molil and I was recording them imijo kuna now the question is niya ngamanganga ika mama nyo simu misa nane ngamane gishida kecho bede gipesa ronya no dironyo simu nedo kimana dino mari kora maki. That is why I told her, no, let's take this thing out of this platform. Itafute, unajua nyumba yangu, ukuje, we talk about the same case. We understand mali penye shida iko. Ana feel ni ya, nitiere problem ajialo. Bende nyakono ngisina alikuwa ndaka kuja kuishi kwangu nikakatando. Kanye makanye kama kukosa no nikatie. Okodwa, sim is just an item mitio kukimondu waro upogregi simu umari. Nyakono noda nyakono minungu na ching baby girl. A ching baby girl norie mo nyakono ode. No bed homeless. No unge kamonya noda akie. She wanted to come and stay with me and I was not ready for that. Reason mommy on can read there's a time and osika biruga irakane for a daga dandora chon. This lady no more no so kini mop kwalo si mamu kwalo naka sound cut na mara mar studio mbo they go mwa ma ke iwinjo mari. So trend anko samu nge case mar nyapino dagen wadi mwa konyako no makuburuburu. So that is the reason why I could not trust her anymore. Kenona chako biru nge studio kana nyalo katamana we na we or that kind of a person.
Ta angumi ukani yude live ti promise ni bro gine ibro nye.
I told her ni yes I have your phone but I cannot solve issue mar simu e TikTok nikech gomyo an gi simbi ing'eyo gima no timre bla 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 ing'eyo I'm ready kata mana sani matima mari mi simu lakini I have also to understand ni ok matiyo kodigi who are they and what is the intention that is what I said.
Koro, Janabi, wacho kaya chendo ne imbende there is a time. Koro maybe samoro timu gini ma revenge. Kecho wacho ni imbe there is a time mene lal gi sound card. Gisi imbe enbe.
Ingeni nodhia wacho kachacha ni ya kapolisi. Ni noketo namba ne Facebook. Nodua roja tijot. Koro na yudo namba ne through Facebook. Mane kaka nodhia wacho. Tadhia ode. Adhia. Ngamaru timu kibarua mara luoko. Hii luoko ti ni indoka mithi luoke. Dongi luoko ti mipesa tithi. Koro mane kaka nodhia wacho. Kendo no wacho ni eno kiaya. Eno keto namba. To aneno namba takao, tagoyo. Adhia ode, adhia luoko ni. Mane kaka nonyiso kata kazi indaye simu. Ne nogocho ni?
Awinye aneno kogocho kaende. Hello,
Omar.
Eh.
Alan mwini get loud speaker mwono ki mawacho nyakondo winji.
Aketo.
Jasmael ni kanyo.
Eh, Jasmael.
Yes.
Jasmael ni kanyo.
Okay, mwoku mwono nyaka mnabache nyakondo tima mwoka Jasmael.
Jasmael.
Odi where?
Akeno di were akeno go page ngech ka ni nyaka gi car cyber kora keno biro go page akeno biro were
ni ketingen I want to
weche mopondo weche mopandi inyenyo elela
kineno go kuo kuo mi matiende ni onge
isebe
nesigana mamulongi mani sigandi joluo Joa Jawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Oh, uchiem to chiem mariek nikech be samoro.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook, mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kae, kete mana kokidwa kete gatwa bro keti githuon.
Luo Trending Nation, ne adieri makende.
Saturday gini, wanyaka gi Carol gini maya Rongai. Kore makoro awuok. Toko na ni nikeche one noga LTN. Koro wacho ni ati embe ne enge problem. Tapenye ni problem mana. Ni enge difference. Moro matenu kodo nyi. Tako ni nye chiel ni nye. Tunyito mano wadhea dhea nikeche. Bekata saa niya uok kai ndia dwadhea egine ofise. Nia anu kono kanyaldi. O kanyaldi na. Nia okwe winjire saa niyo sekao time mangeny. Nyaka na yae birthday. Tako ni birthday ne antie ni nena. Ni ee dogda ne ni ne wankodi kanyo.
Okay.
Yeah. Koro kanye kakubiro. Ni unyino ka usimba. Then o tamo redu wako na. I'm like, huh?
Kori na eno ini kimi ni nyalo temo. Mundo kikuwa dinai ne. Kikuwa dinai e right mare. Eno continue to gigi manodu wa wachono. Just capture her, just post, gima not watimo no mundo bende, tamoro maybe ubeo film manera tiro ne.
Yeah.
Usimuzuye kufanya kitu anataka kufanya. On my side, reason mara marluonge, I wanted to understand who are the people behind this issue. Nikech I feel no can, and I know Millicent very well. Ange gima Millicent delo timo, gima Millicent okinyal timo. What Millicent is currently doing is not Millicent. And I would like to know, nikech, how I, ina no nitirega buwana moro majado njoga, let me lunga the guy. The guy is a DCI.
Yeah.
The guy no naro, nariwo kodike chieng ma no manyinegi yao gino no, the guy no nani alive no. Ma kata lady viewer to choose the guy no can help that thing. I called these two people Mario Giesimu. But the guy who advised said the best thing to do. Mpenye nyaka gimiti moni, this thing is not you. Who are the people behind this thing? Ewe nyo kakunga pendi, angoma nyako no timo kajasimel. Degu mene fanyo mpenji. Nikech that lady, ma unless katindo weir, katindo weir to sawa, nize obi weir to zimango, turumo ko, to kupo no ko weir. Then there must be something being cooked. In fact, Omari, odonga donga matindo yabo wang, to kopo ni yo wang, I will have to understand my rights.
Tipa Ronade, kopo ni...
Anigigopi, Omari, donge? So in this case, mo kendo gowi, aonge gi gope.
Mumi uruer.
Okuna mae simu. Yudo gali kendo nikata.
Simu noki maya, simu na mi magolo line. Ni maya nade? Gimi maya dong gimi kao kadwa ni monda mi. Dong na gogolo line ma mi simu. Wacho ni maya?
Ni okumakuro ni mia simu willingly.
Na mi simu dong nagolo nyaka line ma mi simu midhigo. Iwacho ni maya hao.
Mi oja erane.
Eh, to no winjo beni duoko na the same day, godhiambo, until today. Uh-huh. Why?
Nen karango?
Ha?
Ilikuwa when?
Nen chien diri campaign kacha chande. Nikuna ni the dish gisimu no, yore ni mag campaign. To ingisima chiel, to tiyogi line chiel. Kono ni duwa lo simu machielo, idhi konyori godo, idhi duoko na simba no. Nyaka sani. Dong simu no tema sebe doka wacho ni wachene. In Ben Tisa, Mise Gocho Nami Wacho na watch Simeni, Kao Kane Mama.
Does that qualifies you to blackmail me on social media?
Oka blackmail, ni kechonge gimoro ma medo, kata kama bire ni abire ni watch Simeni ma wacho. Onge gimoro ma, mari nitie gima wacho mpo gore gimano.
Oh, kami bire no watch Simeni mo te erikanyo.
Onge gima wacho kama chelo mpo gore gi watch Simu.
Nyakwara mogi. Samoro betega matek.
Ngamo ngado
simu? En temo ngado simu.
Nge ni umedo, mine nu sound record mwacho ni. Simu nenye mesane chajore. To achio, nadwa ni mondo koro embo bedi maonge simu ko simu. Nikecha ano kao mara, odhio lalo. To be oko time gimoro. Owea wea kama, nadwa ni anumafuatilia. Koro na kao mano mondo, embo bedi maonge simu. En koro manya, onegibiro giyanko samu nyaka buruburu. Kumana dake. Gibiro magi maka magi tera kucho. Kwa chopo kucho, o wacho no kiaya. No wacho no kiaya embele jogo.
But nikau simu gi sound card?
Nakau simu kende, nyo tiyo kata muma saa nikel. Simu kende ma nakau, gimu wacho ni, kata gina kia kakachalo. Akia kata gino kaka sound record na kakachalo. Angu nutanga nakau koponien. Angi ma nakau ni eni simu, to en mokuango no wacho ni nakau gige studio. Dandora inyalo wuo ngama nyako inyalo kaw gige studio mi wuoth mi chop go buruburu kata kidha piko mi toboa Dandora no wacho ni nakwalo gige studio mane gima no wacho mokuongo gik muwacho sani gi noko wacho the first time
koro simu no nege kaw koso imbe ne
simu negi biro magi ke simu no nakora tiyo go ema nakete linda negi biro magi kaw mabe ka na penje noko nani osip na moro ni lavenda ema no direct ni kaka nuketo namba no Nikoro ne nyako no kao namba no togo ogocho ne ni ange kama Millicent odake. Ni onyisa nikoro Lavenda no emano direct nyaka buruburu. Iye no wacho ni nodhi ka Safaricom gi nini gi ne gimanya through Safaricom. Koro akia ka mochunge.
Koro ionge gi giro nyimora mora.
Omnyiryambo gi mo wacho ni akia ni sound records ni. An gina kia kata kaka chalo. Simu e mane nie mesa ne chajore. To simu e mana kao ta uo godo. Onge gima chelo mana kao.
Wachi simu ne, wachi simu koro ne biro nkecho no ta mine kekedage ole.
Kwanza gimu wacho ni nyako ni noko riemba. Nyako ni no, ne wan godo. Na ya dala ni tete chmaruma no winjo benadhiye. Tuka chopo taon. Tagocho ni nyako ni okumak simu. Ema gocho ni aching baby girl ni. A biro a dhiye tichmoro. Tungama dhire, okumak simu, tase chopo taon, kasabe ngenye, sapa gari yogi nusu seromo. Ema penje ni danga bika nyo mondo kinya amondi, kata kinya shaka gochi ni ama anga gochi ni saa moro kumaku simu mondo apenje kimo mio nini, no, na biro ire tokoro okumak simu. Mwisa ni biyana ntie. Koro wabetu ginyako ni 1 week, tokona ni kazi inde biro to otin, enod single. Okonya la komodate jari? No koriemba, nyinge ni wachoni asching baby girl no riemba. Aching no kori yamba kenyo ni wa mor malit makara aching mwadhiye birthday. Wachak wa dok manaode. Koro bangu woki birthday, emokona ni kazi inde moro biro. Mabe gini godo kata saa niki dago geode. Ne no kori yamba. Nyako no kinyal riemba. No omia accommodation for 1 week na.
Owacho ni unge gimi nyalo temo gigi mo kenya temo. Niti nga mapushi monde temo gini.
Unge nga mapusha. Anema fight ne simba ni onge ngama gi ngama no nyew simu ni ema choro wachni to ambe simu ni adwaro okay mane e gimukelaka onge wach machi
na munu nyew ni simu ni en ngama nyako
nyathina
oh baba watoto amano to kora nyalo winji baba mtoto dwaro simu kechno nyew
kaka surprise birthday koro dwaro simu nikech simu matiyo go ni en simu ma ohang seche moko kata ka adonjo live kata ka ngato gocho ok anyal receive koro chalo ng'ama chandore ne simu to simu ne an go mane ber
owacho ni notudi nyaka gi CID mane dhi keto peace kama to ne tamori gina gina
mane
mane dhi kelo peace e kindwa neno kugocho kaende
Omari.
An.
Chimnia.
Eh.
Bang kenya kono.
Eh.
Chieng mo feel neni e comfortable.
Eh.
Nika mo feel neni e comfortable.
Eh.
Mondo wa manyre wa watu about wachno ni kaza feel wa chini kaza endelea no gino bro kelo nyolo gi moko moko kare. Tomo kelo bende wadwi gi jomo moko mang'eny. Kesi sani ka korok bende kano no chako dinya kaka just smile. Na kwa di bedo discuss ye, at the same thing wano bedo blackmail de social media. Deno kakoro, ngat machele cha kiwa, ita koro wake gi, obo niyo, koro ni wadui bada ya wadui.
Jasmail, toka pani en part mar team ni, en gi team mar birthday. Nyiri ni ka, wangi nyiri ya chela ria deka ngwen, wangi nyiri ya ngwen ka.
Koro, kakoro ki kagi, cheng ma feel nene comfortable, to watch nyo nyo loro mkoda kanye, onda waneka kwa team.
Onge no, maanta si uwo ke studio, abiru, ayudi ke studio kusi si uwo.
Dogwaritiga
sawa sawa biro kanyo sawa
ukiwinj gari
koro watim ni ya okadwa ni unyubi kae keso chako bed matek koro inadwa na release but jopiny oseng'e gima timore koro abiro dhi winje
unyu weriambo ni nakao sound record Kwanza gini ya kia, gimi wacha doga ni ya kia raka kuchalo. Adhi timo nade. Simu ema nakao. Ka nakao gige studio. Mokuongo, the word manutio kwa mokuongo ema wacho ka. Ka nupo ni nakao gige studio. Samano di donyo, dakno wacho ni gige studio ya kao nyaka. Ka ngatu kwalo TV gi stand. Kithi donyo, ti wacho ni kwalo TV na kende. Doki wacho gi manager kuwa kaote. Kastro wacho ni yan, noketo namba ni yan, nadhi adhi adhi luoko. To kare kata pesa mana luoko ni kare dako mia kwa. Kechanya loparo ching mana luoke to ne chon na di ma ne onge nga jaluoko ne onge nkech pesa ne onge minya minja luoko. Adhi ya luoko lew ni dabal ma luoko ot. To nati moka mano ni kech nen nga mangiyo go.
Yeah.
Eh.
Okay.
Eh.
Koro wadhi adhi winjo side maro nyi and then jopiny bende biro jitokeza wach ni gine. Toka ngato jitoleo wach nu mi simu inyalo weo wach mangenyo. Ngato wacha ni an gi simba moro kaendi ami en simu maber.
Oh,
so. Wacho no mi kaluore ni i complain about simu. Ngato wacha ni I'm giving you a phone. Inyalo weri gi wach simu.
Kabisa. Bora ni en simu type mana na en Tecno. No tiyo gi line ariyo.
Bora ni en Tecno double line. In sawa.
Manyie.
Oko picha male.
Manyie ne.
Nen Tecno man.
Sparks.
Okay. Koro wanyalo wacho ni nkech LTN jiwinjo mang'eny ti yudo ka nitie jok moko manyalo wacho ni gino gidwa koke society. Ng'ato nyalo jitokeza ni odwa mi simu. Kech ng'e samori nyalo lao simu to kare en mana ng'ama dwa no gonyi piny. Simu ka ng'ato mi ti weri gi wachno.
Kabisa. Nikech kata life kanyo na jiwacho ni ko kama katek to gol 10,000 nkech simu ng'ama nokelo nano nyisa nano nyiew simu no 20,000. Koro gol 10 mondo wachangi kata kinyalo changi mondo wach sime ni orum mane gima no wach kacha cha
okay
kasu gima chielo mo wacho moriambo ni nadwa dhi dak e ode nakone ni ya onyalo miya thuolo for 2 days en no wacho winjo kwacho ni nadwa dhi dak no kapenje kama na penye ni be anyalo biro kanyo for 2 days mi accommodation mar 2 days owacho ni ok nyalre jaode biro to dhi miye wach Mane gima na wacho, to mane kaka nodwoka. Koro wach mar dak e ode ni to akia kumuwuoke. Ano ka nyise nadwa biro dak. Na kore no mia mana 2 days kende. Koro wek medo weche, wek riambo gik moko mano ka wacho, gik mano ka timo. Gimu wacho ni nakwalo ni, wach ne dako wache.
Adhi penje.
Sime ema nakao, to sime mana gibiro giyomo, gima kama adhi achiwo sime no buruburu. Nini, Dandora Police Station. Koro wek riambo ni omedo weche ni nadwa dhi dake ode. Na ko, napenye ni bonyalo mia chance 2 days ama one. Kodi sana to wikachiel to nowacho ni ya jaode biro to kodwa weche mang'eny. Eh, matiende ni jaode ne biro. Ok anyal dhi bet kanyo kaka an ne pod an girlfriend ne to jaode be nika. Ok nyalre. Koro mane gima notimore. Ok nadwa dhi dak kanyo. Ere kaka nyalo nyise nadwa dhi dak kapok owacho ni adhi wadagi. Ok nyalre. An nadwa mana no mia chance matin. Ndala de kama 1 week. Eh, but nosebedo sawa an sani an sawa kabisa. Koro sani gima fight na en mana simu no. Mana wacho ni simu, na wacho kata live ni wach simeni okabiweyo. Nikechi inya, nitie ng'ama dwaro simeni kabisa. Ng'ama nonyiewe dware kabisa. En ng'ama onge Kenya ka, but obiro ga. Koro no wacho ni wang, ko biro to dwaro ni simu no yudi. Ema miya pressure. Yeah.
Onyi, wacho ni baba watoto, ema dwa gini endi. Koro. Kopo ni ati imbende ino kukanywa nyalo jitolea mundu wa gol simu. Tapa ni onyalo katamana konyo jadolo ilungo ni onyeja lamo mwani muatieki. Wanikaka LTN podwa biro luo story ni machiegni kabisa mundu mi wawinja neneto ere kakwa konyo. Gigibyoko ningubeni wawachugia wachaka content togethe kamano. Ningubeni kwa wachi to at least nga tuyudu simu mucha kuduo kani awawachi simu chanua yudo. Manube kakoro gimoro temore. Koro kwa yudu simu mubedo go. Tuwachia kwa winjo kwa wacho. Tuwawache ni akare nyako ni nige wachi ni moro.
Lakini kayudu simuno. Tuwahonge wachi moro machelo kode. Kata ngato ndone momia. To abiro nyise nisima. Sayu udo. Wachi ni orumu. Yeah. Okibi winjo kwa wacho wachi sime kama chelo.
Yeah.
Wachi ni koro rumo. Toka po kayudo. To nyaka wachi wachi sime nyaka yude.
Okay.
To na gombo ni embe. Nyasayu donje chunye onyi. O wachi simu ni omia simu ni mwando wachi sime ni orumu kabisa. Okwacha chele madam. Nitere gik mangani majitimo. Ok dagin ket ni gimora chie wacha chele michaki isiki wacho neji
to ko wuoyo gi ko wuoyo gi baba watot gi won nyathe ma wacho ni embe wachi mu no were go
ok on weyo eno gimo gombo oduong dwaro ni simu ni mondo yudre poko gombo kata wacho ni simu no wacho ne onyalo weyo nikech ene mano nyiewe to ene modware.
Haya, nyakore mugi winjo kaka owachore kanyono endo mapod en LTN Luo Trending Nation 1 mo ilungo ne mopande wanyenyo elela. Samoro ng'ato nyalo gombo mondo mi otud record achiel kachiel akiani iyudi mane TikTok kacha Facebook kose nyalo miyo ji namba ni
mondo rako eyo mane
maybe ng'ato nyalo wacho ni en koro gi wach simu no maybe odwa kata mi simu and ingene samoro komea kore kama yudo ni ane in between samoro mia kata mana Nokia anakao tami Samsung mobarore kende biro chako bedo case moro ni ya no an simu mono mario mea nen Samsung mobarore ng'acha wacho ni anachiwo Nokia manyen kore ingene samoro ng'ato dwano tude kuri dire
koro kami yuda koso
kaka ng'ato nyalo yudi.
Anan mana tiere TikTok.
Ginyeng mana?
Chogo tu. Aketo profile mar Nigeria. Arwako laraka ka Nigeria. Nigeria.
Okay.
Ma nini ka. Nyiri marwak re village. Aketo tigo moro kama. Profile.
Okay.
Koro nga ma. Nkech chogo tu to ngeny. Jitio ginyeng no ma ngeny. Koro. Inyalo manyo chogo tu. No tinya no profile machalo kama.
No. Namba ni okay.
Namba na? Adong nga to kufatindia ya TikTok to koro wanyalo ni. Oro comment. Namba na kadwa ngini.
Ero kamano nyo kwa ramogi wago ni ero kamano mbedo kwa dwa mapoden LTN Luo Trending Nation. Wacha kwa rumuru kendo kwa Luo story mar Millicent. Kwa kamano, tuairuru kamano.
Yes, yes. What's up guys? This is Awiko Jakabundi. Ma en LTN Luo Trending Nation. Mae giro nagi waketu pachwa a trending Luo Nation.